Rico e Motepelua. What's that? We gonna Rico. Tiki no who e aku prata Rico. Morongoro e aku mana morongoro. Tute mahuta nui te kai, nui te aroha. Engari he nui hoki te pakanga, kia hiwa rā. E fita fita tonu te ahiro. Pēnei ka takahia e te Pakeha. Kei wepua, tūware tō. Kei ro, anō, te whare. Kei noho koe, e ware ware. Ki aku iwi, whakatū, tū e te puehu. Kia maki a u, whakamaua a hu. Mo te hiko, hiko. Kia runga na iwi, aku mahara hara mena wanga wanga. Hiko, e puhia ana te haki tino ranga tiratanga e te konga. Hiko, mo te whenua te whānau e noho ana i whenua ke ie. Hiko, mo taku tino ranga tiratanga mana motu hake mana whenua. Kia umana, kia hiwa ra, kei riro a whenua i te hunga tinianga. Ko Pākehā mai, kauri mai, aina mana, e tū maranga ra, ku tani whā. Tūtaki taki tō ahika, e tā kaua. E tūkuna o tātai whenua kia pōra whiua. Pupuri tia, kia ea, no āki, me ki. Tū pāne tā, mara mara. Mari get your walk on. Hi, 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 koe. Te viva la. Hi, TGI. Hi, and you are gonna. Hi, 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 koe. Tū hoi. Hi, ngā puri. Hi, taranaki kana. Hi, 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 koe. Te aroa. Hi, apa nui. Hi, te rā whiti kana. Hi, 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 koe. E korero wa, e neki wae wae e tūtuki noa. E korero wa, e mate feke atu whare toa. Hikoi, mo whare waka. Hikoi, mo paro wera, me te ure wera. Hikoi, mo taku tino ranga tiratanga. I runga i o tātou penua kāinga katoa. Nō reina, hi, hi, hikoi. Kia runga na iwi, aku mahara hara me nā wanga wanga. Hi, hi, hikoi. E puhia ana te haki tino ranga tiratanga e te tonga. Hi, hi, hikoi. Mo te whenua te whānau e noho ana i whenua ke ie. Hi, hi, hikoi. Mo taku tino ranga tiratanga mana motu hake mana whenua. Yeah, e kore e mate, kore e hinga. We were all. Hikoi, hikoi mo te whenua. Rua mano ma fitu.